Imicafu yari imaze iminsi igisibije mu gisagara cha Bujumbura hagati, aho ibikono bitabwamwo iyo micafu byari byaruzuye, gushikaho iyo micafu isigara itabwa hasi iruhande y'ibyo bikono yatowe kuri uno wa kane mukakaro. Igihe cy'isaha 5:10, imbonesha kure yanyu BTV yasanze abajejwe gutora iyo micafu bakukira igisagara cha Bujumbura bariko barayitora inyuma y'ahahoze isoko nkuru ya Bujumbura hegeranye n'apakirira amabisi aja muri zone Musaga. Ahandi iyo micafu yegeranijwe mu kurindira ko itogwa ni ruhande y'ibiro bikuru by'ibanki BCB. Ibintu byaruko imbere y'ishyira hamwe Onatel ahakorera Onamobe. Ahandi mu gisagara cha Bujumbura hagati iyo micafu byaboneka ko yazindutse iratogwa naho bita kuri kioske. Naho ku ntango y'ibarabara Avenue de l'Amitié imbere y'inzu y'ubudandaji TDM iyo micafu ntihari bwatogwe igihe imbonesha kure yanyu BTV yahashika. Abenegihugu barangurira imirimo itandukanye hagati mu gisagara cha Bujumbura bavuganye na BTV bariruhutsa kuko kubera ubwinshi bw'iyo micafu ahari ibikono bitabwamwo iyo micafu harangwa n'akamoto atari keza namba, bakaba bari batekewe n'ubwoba bwo kwandura indwara ziterwa n'isuku rike na bujya hakoranira abantu benshi.